O le ata o le afa ai ui nai le nei DVD, wana o se o tonga mai nisi o faa fie fianga le rua afe se fulma le tolu, ona o taimi faa tūlanga ina o DVDs. E mamoli e tuai maleanganga faa fitai tele Samoa, e loutou langalanga ina pea o le nei tangata faa tau vaa, e le nei taleni o lo o tautuai Samoa. Soifua.
Yeah. Thank you. Elise's Simba performance. But I love that.